mobi bia kwaba eba nyansapo tv so nyansapo tv de amamrene amane ene yesua ene dwumade e dapo no so ye besua bibi afa kromante ho me amigusi di dwumade ho chia me midin de akosi atwene bo akodua ene ye we na na wa hanuma obe chirechire bibi a efre no kromante ko ho na na ebe mu akwaba aba nyansapo tv so
me je osu eburu
na na da uma ho te se
yankopo otumi me ho ye
wa chobe bo di ama ya hwefo ati
Media ne okofo poma chichiku.
Ana okofo poma chichiku. Ana wada ama pa chepe so ocheche in bibifa kromante kun ehu.
Asante. Yenina swa pa ema yetu mpong. Inya idin kesie. Ene sa ekunya ebayi.
Eye kromante
kun. Kromante neno. Na... Kromante ni kura na wo book mu kan ni history book no na wo kromante ne na ye asante kasa bi a ye
mekoy mante
biko bi de na mante de wo bebusa mi mante bi a na aso wo bebusa woni mu odu obusa wa twetwe akomusuom asante mekoy mante Well, come on, I'm a coy. Near the same, you see. Oh, me, my auntie, my quay, my auntie. Hm, tea, a chilling a quay, any one, near a quay and a cromant and a coon. He said, Coon be ya, when you dink. A coon, as auntie four quay, in ya. It be ya, with dear, Ned Dash. And the gentleman near a cromant and a coon. Now, sir, cromant and a coon. Ɛno na ma ayi benya ntam kɛse ɛto asante akunwa kɛse no
ɛyɛ kɔmante kun yi
ɛno mu na yenya ntam kɛse akane no bibi ebesi obi akwa mu a ɛden ma no no na ɔde ayɛ ntam etimi ka sɛ mpanimfoɔ kora sɛ kame nan Eno ye ntam. Ena wahini biya so wane ntam. Ne ntam no. Ni ye ken biya. Maka ntam wi. Maka wahina sume si ntam. Maka nana sume si ntam. Na wenu diye. Ibi jina ahoma ayenya. Utimfo. Ntam kesie.
Utimfo. Ntam kesie. Nana wadarma na utimfo. Nomu ye ehifafo.
Utimfo wane asantehene. Sabre no, any binya dinny with Tim for Edito. A man, entamino, bay entam, cassiach, as old bossoa. Nancy, my aban, a caneno, Kikurumahan, where your bossoa. Yen ye, one man in me a year will see a doom cream with Jenna. Be a doom if ye jay in sojano.
Nana in sojano, no patch of chichim hook a cram.
Second, ye sojano, no air, Diana. Ni ye soja wo fo mo sabre ni ye fe ne se asomurufin no ye soja bo chiem edinua na eso enti bra bibi sabe to fo mpe e wo se ye dundum je nyina ma asomurufin jo
ana asomurufin be dwenye se ye nidi ana
na se bu nidi ya bo din no obi e nidi age se nipa no a wo kan sa antam no ya chi ni de dua Ede nako ami muama ni yeyesi wa yeno. Wa yewi. Ansani yesi ya subunusi yanjo. Ubi ya api bibi yedi. Anye saa. Yose kudumu heje nyana yudumu no ntankesi ya tofomu.
Mivu. Ani ya nana asomrofu yidi ya sebi ya densembayi. Ensina webi ya uya akura kura usu unidi.
Eh, ni yedundu mfiye jana, wana yekwa nwedi ya niya mwodi.
Eh.
Ene ente se niyesuwa yekwa toedu ya niya bwantini bidiye. Kane diye, ansana abe di diye no, na ye nwedi ya ni ufiye. Aha. Enu intina, wabata asore ya anu wa suni jano. Wabata asore ya anu wa suwi jano. Apra pra. Kwa ubuchi ya hunuwa suhuja ano. Neche se, wanuwe duyane. ame efie nipa wo ma ne wunu anu wukunu ne so wo ma me nomre wa hwa no bi e nya bi edi enti se sasa we ba e tofom se tim se yes obi akantam okuru mu a aso mu refi nyina ije nyina na edundum obi en se ja
se ne nana ne odi ewura kromantin kunu fa chobetimi akirekire honum
kromantin kunu ye ekun kese a asantefo ne achemfo e kun ye
anana e de ne de sa kun kese yi baa itimi tu ni din
se akare no na obi e piridi bire asantefo wa ha achemfo wa ha obi e hia so onya edom onya nkuro ni bi kun wo kun ji nkuro ni bi e ka ne de ho enti ye hehe sa ne friend say ye kosa
ye kosa
enti wo mu hehe se ye kokon na se achemfo no edi asantefo no so ha ne wo mu na fa ya ye nkoa
ma enti wa obedi nkunim no de obedi ne so nkunim wo ye
na koa no obeso no bibia wetimi akokuru mu ho kofa nipa a wo pe de ya ba ukuru mu
ama o ma beso mu
de wo pese wo mu nye ene wo mu beye saa so ne saa santefo so be di atemfo so a saa ne te nti asante de denchira enu na konfo anoche ebo asantefo ma aye kundi denchira fo so a ebesi ne denchira fo he asantefo aso
nana we die eye ipa efise kun die otimi di obi so mani pa kro bexe wase no enti eneni ne nyina no sa kun no edi bibia bra santefo ana
eh ma santefo nya se na me ken se den kira fo he yase adanse fo so so ehe yase
nana sa kun no adanse fo so eye de na otimi be
adanse eni den kira adanse fo no ye den kira fo no nko enti se wo asantefo na di wiwira so de a wo nu wiwira nyina na ekoso ekoso ti se nyina no asantefo wo de nkyrafo ne adansefo no esutimi
anana na wadarma pacho kirekire nkwan a okun ifa so a ebai
yo sena ekon no enu nana me kirem se obi e pedom obi e pinkuro ni bi aka ne de ho ana obi e pidibre enti eye asantefo ne achemfo ene kun e enti sa kun nu mu no ene ma ye benya asante achem so na kono ngono mu fem ho no wo mu abedi asantefo ne achemfo no wo mu abehinsinsin enti sa asantefo koto wo mu a wo mu se ye asantefo achemfo so beto wo mu a wo mu se ye achemfo nti afa di obi e kan sa nkrofo wo mu de wo mu ye asante ye achem o ene ne ma ye nya asante achem na asantefo ne achemfo no ku mu no ne di si ye ne se sa bere ne na nana osei tutu opomo so wona ne ti akunwa no so aye sante hena kunwa inti kunu ene ye koya na ma ama ne no no ene obi ate a aye huhu ye inti benka aha inti se obi ti no obi sa ekun yi wo ko obi ose omi ko obi na se ye wo koya ye se na wose da bi omi na me koya ma ante
Nyeze
kono wante ho. Wante. Mekoye ye ma anti fisi wentimi fa asankese ewi e to na no. Saa. Enti e no no. Na ne wo fa ase pa. Ene wo poku ware.
Poku ware.
The first no. Eno ne ma ye benya edin katachi.
Katachi.
Wono na wo gina ho ka asante ntam. Saa sima meke ntam yi ene de eye ntam kese pa. Na me di bi tumi ene e hye saa ntankese yi sa se me si ye bia makata e chiri bia mo so nka asem bi ni nya opoku wa de kata chi so ba e na kroma ntene kon na asem nu bia makata e chiri no no atana akonya no so
se je sna na okata chi e otumfuo ono anka sa na de ne petina
ono a wo di tumi na sa ne wo fa ni wa wo tana na ne aha Ben was it? The air crow and Percy a bayon. We can be be. I mean, you know, I can't tell you. What did it to me? Esses in Tin Tamno. Why, any can say if you know someone known in Tamno, dear. A yas and ten Tamno, dear. So we'll be one now. I can't. Now, oh, silly, and what can this will be fitting an answer mechanic and tis, they say, dear. What did it to me? Esses. Until your friend with Tim Four and Tam Cassie.
Tim Four and Tam Cassie.
She wore a can. As I was saying, Miss Slay with Tim Four and Tam Cassie. A can Tam Cassie.
I just said, Anna, a dinner with Tim Four and you with Tim Four.
A with Timmy.
With Timmy. Aha. I just see a crunch in my sakers and
that's how you be any apple. Yamana, a Tim Four. Be a wood to me. Then Tam Cassian.
And I know a darum, sir. Obi can't semina or can't in Tam Cassiana one canny ya, and no, or was what divi and
I so train or ho, and then I may catch you a second anno. Will be can't. Ye near one man near me a ya. You so jacra will crono. Say you couldn't get away. You so jaw in Tam Cassia to form.
Na eneni ni nyina soso uka asotwe ne da
eneni nyina wo ho asotwe ne wo ho ah sene wahini bia wo wa Asanteman mu ha ah wo hye wetimfo ase wo hye Asantehene ase no so obenya akonwa dia je se wasere sa antankese no aka antankese no ansa na wenya akonwa di
Let's not know him in a cry enough for me.
Enough for me, sir.
Tim Four. And thank you, sir. A dear quartz nepaw as an.
I say, no near, dear. Say, ye won't marry me. And no near the pediadi.
In thank you, sir.
And tam near the pediadi. Only me saw a new one, I could cry with ye. Never even a more prim words because I may come papa night. Aha. Nebi kura odi hu no odi amam sa eno wo hini bi owo nu kuro mu bi aso wo nentam aha enti wo eno ye wotimfo entam kesiye
anana wadaru
mu ye eno di mu odu
ye ye ko sku na na ye kire ya de na ye ka entam kesiye mi nsa eno nu nko na we ni so nko ana
entam kesiye mi nsa no de ye mo so kwa eno de ye nya de a ye didi agoro
Because none was rich,
and no dear, I can see her cry and cannabis of us up. And dear, the baby cry. A dear beer, you would drew in a year, can't we? You be caught near could drew her. She say, if you come near Bano, near Cossa, would you if you tip the coin, what can say, me you knew that?
And I near fire caught Chairman Tincon,
Coroman Telecon, my matron say, you call no one. Ye see ye nintino. Ubi a bay no, let ye say. Akwaya dea yintimi mosso. Inti witim so witim fuono upoku wale. So so dini tum ye see what say. Se say mina mi wo to me. Ubi an kabi. E a semna ye men tam kesye papa papa papa. E ya men tam kesye. Ah me dear siho. A mas antia kunye. Ubebodia, just a wassle. Ubebodia, just a wassle, and a waiting me, a budding. And winter, I made sure I say, the way you were hinted to say when you are da. Ubedia cunyano. I just was slain tamno, a can. And sana, waiting me, Eddie, a cunyano. Now, sana, ube slain tamno, ube nyakunabe slain tamanakan. Ya santi meyim ana be bia kunya no ta na panyin wo fie no ebusua panyin ene wo yi ne de hie ah odin be si akonwa no so
ene nana so opodwam nyansapo tv fo mesem mo menkohwe nsoaye ni bimra so any bi na ekohwe bai no e ba ntima hene bra na wo sai no na ekohwe bai no
na mokohwe ye no na ye de na wo ka
na wo sai bra ye gina tuma na ye si ni se ahin
eye entam kese e na wo beka na entam kese nya de keto asa ansa no benya kwan abegina otumfuo anim se wo be sai wo be pa akonwa atana so no entankese na wo beka wo be so afrem ye wo afra kese a ye fra nu pomponsuo
pomponsuo na na nya buti afena ne ko bi ntia sin so betimi achiechi mama
ade e te se sika no a wo hini kuti ha ye wo pomponsuo wo ho
pomponsuo ne so ne de
eno ne afra kese pa edi akotene e wo asantehene akonwa
pomponsia
na ba akoso de
ahweba
ehemfu ni bi de ahweba edi sai na ehemfu akese no edi pomponsio edi sai enti ansana ubenya kwan agina otimfuo anim otimfuo ne asante hinu ubegina nanim na wa nya pomponsio asomu no na kyesa wo beka entankese na ya asem trododododo na wo beka wo meyen ibia hweha hweha bia mpanyin si hwewutiri hwewoche wo mfa ma ho enti wo besom amaso akyere soro akyere asase kyere dom nyina de akyere yewira se wo sre ne entankese aka entankese se ba wo basa obedi akonwa no nya ade boni bi na wo beye na de wo nananom tetetetete ye beye ye no eno na wo beto aso no wa besom no enti de obeka biara no wo pusu uti obedi so so wo fre se nsi e tokora no se bra wo beba ano pa hima pa wo se bra wo beba ana dwede suom no wo se bra je se yade eno pa ho na se wa ma wato entam no wato ne kire se wa ni so ti esa akonwa na yaji firi wonsam
Nana to and Tamna. I so changed by my sea, I joke on the fools.
A bebble will cock rans. The beer will be treated a giant and son. And no, no, dear say, as I'm tell you, were your mirror and Tamna your mirror. So now what tongue Tamna? I say now obey ye and ye ye. And tin ye say. O man ne wo be ye o man no ene ye eh en tam no ye frere no se ye wo amamra amamra no ye amamra
amamra
aha en aman ne no so ye ne ye en ti de wo to ye no se di adwa edu en sio en otwi o afene na wo be ye sa ne ye no eno no ne ensane ade wo betua ne bi kura wutua wi a Yes, if I hold on a cot near dear Cunyan.
Won't you have any name?
I'll be back and every near Sadia Cunyan. If you win some, so I yet, I dear. I had to say it will be proceeding and will be a deep penny be. Say, or quotum lanier than a cockotua. You bet fan, which you have the brain of honours, young Sam Faman. Sanity.
Na je se na na suku mu die ne noa na
mra e dawi ase a noa enti se wo ton tam no a ade a wo a wo be gina ho so afena no mu kaaye no wo to saa de no a ene ye e se wo de akonwa no e to ho wo watun sai ye
ene na na de wo kan mi pese mi busa asem bi ense suku mu no ana Yet the amamre de to her, who could pay the bravia. Ye bet she show moon, Ubet shore, Uber could be beat to severting. A hand and so be the doberco, and I want out on Huberco sent the same deed at the Antino, more for me so.
Acuna a tar. At this year, ne ye be bree. No be a so were him, I could now were him, I walk on. Were him, I dear, then Sacoman. Old ones are quiet. Or bed you will be a dear. No, I should wear you back. The back will be you know, and what the name come over him.
And I do wish you show my name, near my bands, and I almost share a winning pacon.
Aha, nintiness away or they should brant it, and now baba, what now will fear? You were near my boy who answers away. In tinny a walk, you see why your baba was abbey a brabra. Ana sa enti pani mu owo fie no ena wo hwe nkwala no mu obi a bra bo a odi ti fie ho
na senka we die nyine ya di hie
ah nya de hie asem suban suban a wo de ti ho se wu mu ya de ana wo nsa ha wa ye nsa dwia wo pe ma basa basa wu ho kure wiram kura no akofo wo ba Udi akunya na enyi ana edem bi wo ho yare boni bi e wo ho a uni akunya no titem bi e se wo hwe ho so yie se de be ya ene ma boni bi e mefra wa kwa mu
na obetimi akodi
ade wetimi e di ade se ante
ana na me fa ne se uye odehie na ye tete mu mu hwe mu so yie na bi a afahye bi na enam so ama wa kunya kotwa bi wo ho a wo betimi edi ade
oh ade a wo ya bibi wo hono to wa wuntumi ni ade se ni akonya na akofa so ayekura na akohwe ase ni bibi wo wani a wuntumi fe ni ade
ana na se nka nyine ya mamre dwuma na nka ye
se ade na wo tena so no eye nhwe so de enti ye mfa dem enko ho sanity
Inti na na maye nkantam.
Baby o, entam kese no. Enya ade edidi agoro kra. Onse ma kire mu amena kwesi se. Eye yi apa na otumfuo opoku ade. Odi si ho. Ma ye nya sa entam kese no. Enu enti na wo be kan kra je so osere. Se me sire otumfuo entam kese kantam kese. Sa na ade koro no. Waka. And yes, you can trust her. Can you no cry? No, 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 much less than tankers here and cry to me, Kumnipa. When no one can, so what can no one can ye, no busua? it me cool.
Yes, and any quances are entamed the dear grocra.
You fed me a grocra. Nya dear, ye did dear gro.
We won't make us all your hints in all kind of
Debbie, 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 Debbie. And no, ye per se, ye beshe, near children, ye may be moo. I mean, who say? A busire won't say. Sa and Tamno and Anan would see Hono. A devil ho, and now say, as a son. Pessy a shed near me be moo, na you hun.
And Anna may send me be so, and Tam can say, I will teach you much tree. And say, I be a bim, and now I said, Yen and Namuja to Honum, and one na ye diso.
And Tamony dear, and can in yina hua, it is see what ye, yens a son. Fi se entan kese no ebe boa esikadwa a kye se asanteman yitintiman pa ne entan kese enu ne kuta asanteman ne kuta asikadwa ama asante akonwa kese a edimu ekora o man bia so no kama ma nyina emu no yakonwa edimu ekora pa asante akonwa enya de ketwa na enne enipa ayaba no yakwai ye hote se ekwane a edi kofie na edi ne di edifisi ye pene epie de enye de opekuro bi hura fasoro na enso so mpanyin se ade a ye chire no na ye chi enne metia meka ama me nana wo a wo pese ohunu mu emu ahwefo nyina so hunun me ka mama tie ni yi ti se mpenye se de ye fa ye chechire tanon e ho ni gyae amwa
ye chechire tanon
e ho ni gyae amwa fi se wuntime nkoka entam enye ade na wugi wiya wasan akwetie ti aso ye wakasa bi se wotieti antam so ye wakasa bi se wotwi afa antam so ye nka nokwa obi ka antam gu so ma de ye ekuta me woti wese se ye wuka antam gu me so se wo de a se ye meme de a e se me de boso
oso de antam
antam ne boso
ana wo de boso no bu chichi
me so me ka antam ne bi what can I say? What say with him for tank? I say, I can say, and tank, I say, a dear ya, mammy, you quit out with media. Say, I made the empire, a semi so, make cancer, I say, I didn't quit out me, I saw the animus so, no smack and tamis, a missum media. A honey, a betchy, you did ya.
A betchy, you
did ya. Na ya yemu, a man yeno, a man in a yeno, ya ye. Na fee, ya hushim. Ya miemi yenu ya bigina ho akasa ma obi a beka de enam so a ade ne ye ne dea se ye no kora se wo de a emfa ho se kwita me e se me de de ma se nya wo de a so na abeka aye a na e gaya da ma de ama me se nu se wo boa na obeka aye
ana na nya me de ya me beka aye ene entam na so twen bi e wo
aso twen wo ho pa se obedi ka ne edi ka ne ayi mu ama ne ne si ewie na nya wo de asoso a e wo ka soso a yesena bo wo aso twen saa wo akiri
e ka na ye bebo me no na ye be ma obi ana se ye bo ama
ye ye ntam no ho ade ye na wo ye me de bi a aningu ase bi agu mi se ade ekuta me ye wo de ani bi empata bi kakere bi de emum ama mere biara wo be ye bi a ma ne ye bi a wo ye bi a wo ye fo ntam no se wa ka ntam hu ni mu na wo kan ye ne ko ba se ade ekuta mi na wa kan tam se ye wo de a na ma ntumi anka ho hwe na nsu ne kura me de a amamre no enkyere sa amamre enkyere sa enno na me ne ya me ti wo me sre pa 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 se ye ya ma asanteman achia
ye
ya mana chia ya ma achia chira se ye mra da ho no mo ye ni so ye ni mra no so a achia yɛne a wo ma yi mu na ani so a obi firi baabi ba a obedi so enti da wo kɔ mia mia bebre nkrɔfo de ntam di agoro yɛ dididi agoro kwa ade ne ni wo no na wafa wo ni akɔ kantam no kɔ a wo mfa mmɔ so ɛne a hwɛ mu hu sɛ ne dia na wafa na nabi su na betu nanim kura won so won hwɛ nka sɛ so sɛ ade yɛ ɔde afa bɔ so de ntam no yɛnyi ɛno na na ma ntam ne kum nipa no oh kane no so ɔka ntam ne yɛ ho ama ne yɛ na wui a ntam na ɛku wo ɛyi yɛ kura yɛ ma anyɛ obi
yɛnyɛ wɛ
yi na bi ntam kɛse yɛ na ɛku wo so na wa ama mere kura yɛ bɛ yɛ ansa na ibi si yɛ wa yɛ si yɛ ɛna so yɛ didi agoro
NYANSAPO for Ashafo, and they name cry a singer, yen and nabe chair me who say, and Tam can see any quine say a didia bro. If it says Oka and Tamna winnie in a swobia, what kay in ra, or two for nay out, and see a best share will be bea say, and cut and Tamna nasa and fat and Tam any a bro. A bed damasi, some when ya bre, Namut say, dear Nessie, your mamma. A best sam was a mobile subscribing. Na ma share no waja o comment ne e wasi na debia ni NYANSAPO TV so ye de ne ma pa abrem mi a mi di dwumade ho chiamu mi di de akosi atwene bua kodua e da masi